mese muri ko muradukurikirana kuri ku mbuga za Iraturo Magazine muri ko mudukurikirana muciye ku mbuga zacu za Facebook canke YouTube uno munsi twagarutse kandi ndi kumwe n'umuntu musanzwe wamenyereye cyane
ingibe Mordekai bakunda kuntazira
ndayisaba karibu cyane mu kiganiro nibaza ko hari yaciye gitoyi tutariko turakora ama video ariko nitwari twicaye
ariko turabategurira bishana bishye n'ibyoshye gose
kandi tuguma twandika kuri Facebook abantu badaraba imbuga zacu za Facebook tuguma twandika aguma haca ko inkuru zitandukanye ukeneye kumenya inkuru ziryoshye za sport n'ibindi bitandukanye murashobora kuraba ku mbuga zacu uno munsi rero ati twabazaniye iki nibaza ko twabazaniye ikintu mukunda hafi mwese uno munsi hariyo ihiganwa navuga rikurikiranwa n'abantu barenga bavuga yuko rikurikiranwa n'abantu miliyoni amajana atandatu zirenga aho n'abafise amateleviziyo muhiri wabo bakurikirana Premier League ariko mu by'ukuri Premier League ikurikirwa ngo n'abantu bashika imiliyari dizine zirenga urumva ko ari ihiganwa rikomeye cyane kuko ni naryo higanwa rya mbere navuga ubu ku mugabane wa Burayi
ariko tubibutse yuko turetse na iyo English Premier League hariho n'izindi tuzaba turababwira turavuga nk'ajya amahiganwa akomakomeye i Burayi ihiganwa ry'Ubufaransa tukavuga ihiganwa rya
La Liga,
Santander, Serie A mu Butaliyani,
Bundesliga
muri wotsobabwira na ntiheruka kujamo
iyo muri Portugal
Ubufaransa barabukuyemo
mu kibanza cya gatandatu twicaye mu kibanza cya gatanu
neza cyane rwose ibintu bizoba bishyira ni ukurikirana tugiye gukora mugabo n'umunsi nk'uko yabitubwiye Creator 10 tugiye guhera muri rya higanwa abantu benshi bakunda ariryo rya English Premier League
ego turabashimiye rero mwadukurikiye nibaza ko ushaka kuzarakurikirana ibikorwa byacu ugira subscribe n'ushaka kugira ija terera mu kuvyo azoba yumvise yogira comment akavuga ku bintu bitandukanye tuzaba twavuze ko uno munsi turaza kuvuga ku mugwi uhabwa amahirwe ntitubihuriza ko twese ku mugwi uhabwa amahirwe yo gutwara EPL
cyangwa ibyo bintu bitandukanye ariko ndibaza ko naho utambariwe ariwe je nibaza ko nza kuvuga tuza kuhuriza ko
aya ntibikunda nacyo twese twahuriza ko abakunzi bacu ntibahuriza ko ego hama nibaza ko nikihe kintu gituma ndayisaba nikihe kintu kigira Premier League higanwa rya mbere wewe urambye
ikintu gituma Premier League iba higanwa rya mbere ku cyumviro cy'iwanjye kandi tugihuriza ko n'abantu benshi ubwa mbere bwobwo Premier League si wa mugwi uzovuga ngo uri mu kibanza cya 20 urazi ukagutatu uri mu kibanza cya mbere
Cristiano niwe yabivuze ngo urukino rwose rwa Premier League ngo rubare urukino rwo kurondera insinzi saho gutuma umwana
musanzwe ikindi kintu gituma abantu bayikunda ni kujya kuntu isanzwe yitwa bayita kick and run one mistake one goal ugize rero gatoya ni goal iba yaguye ni ukuvuga yuko nk'uje ndazi muri Premier League ibitsindo bitandukanye byagiye biraba aho ushobora gusanga umuntu agize erere akantu k'agakosa gatoya kazibona ni goal ryaguye ndibuka muri 2013 gutyo umukinnyi witwa Ray Phillips yitwa ubu sigaye yari umusesanguzi kuri za Sky Sports Ray Phillips no kuri ajya amateleviziyo akomakomeye y'abanyafurika du Sud mu gakoroni n'abongereza yaratsinze igitsindo ari muri Mediane kubera abonye umukinnyi aguye hasi yarasinzwe afise umupira acarabona ngo ukuntu ahagaze igori riba ryaguye ego ni one mistake one goal ugize akantu kakosa gatoya igori
ryaguye ego nico kintu itandukaniye ko n'ayandi mahiganwa ariko amahiganwa yo mu mwaka yo mu myaka iheze na yubu ya Premier League aratandukanye hari imigwi yahora iri hejuru turavuga nka za Arsenal ubu zibarizwa mu bibanza vya hari hasi uho nabonye yagize yateye agatambwe gato yageze mu kibanza cya 13 kuko byari biteye isoni ya kubona Arsenal mu bibanza byanyu nabonye njo bundi kuma rezo sosiyo yabo canke imbuga zabo nkoranyambaga bafana bambe imbuga zabo bakoresha kuri internet n'ahandi abakunzi b'umugwi baryohewe batsinze Burnley kimwe ku busa umva ko ari ibintu biba
baraserebuye
biba bitwengeje umwanya n'umwanya umenyera
twengeje nk'umugwi nka Arsenal
rero uno munsi rero tugira tuganire tudatevye mu majambo
yego
higanwa uraribona ukuntu rimeze uno mwaka reka tubanze kwanza tubabwire imigwi uko ikurikirana
ntego
mu kibanza cy'ambere hari Chelsea n'amanota 13 isangiye na Liverpool ari ya kabiri na Manchester United na Brighton ifite 12 Man City ifite 10 Everton ifite 10 gukurikirana n'iyindi migwi imigwi musanzwe mumenyereye irimo bibanza vya kure ni Arsenal ifite 13 nta wundi mu gukomeye uri muri biriya bibanza vya Arsenal
neza cyane gose urakoze cyane kandi ikindi twabamenyesha nuko iryo higanwa rigiye kuryoha cyane rigiye gukurikiranwa n'abantu benshi na cyane cyane abantu bari basanzwe bakunda hari abakunzi ba La Liga bimukira mu Butaliyani ubu rero bimukiye muri English Premier League
ega si wowe nyene sinse ntaje nakurikiranwa n'abakunzi biwe
n'abasi biwe barumukurikira
n'abasi biwe barumukurikira
neza cyane gose uririmo n'abakinyi babizi bakinywa bizura urabona nkura urumeruka kuwa Chelsea
ukuvuga abantu babaye abambere mu Butaliyano
bace bazi bimukiyeyo urazi ko ari bo barabambere mu bitsindo niho bace bimukirayo rero nibo baje abantu benshi barabikunda iryo shira iryo higanwa ry'ubwongereza kubera urabona yuko benshi bamesa nk'abarikaniye kandi riryoshe cyane gose
kurukino tugenda turabona hari ibintu bimwe bimwe bigenda birahinduka hari imigwi yatanguye nabi yatanguye idahagaze neza ariko uko umunsi igendera hariyo n'imigwi mishasha twabonye yateye intambwe nk'izi za Brentford n'indi migwi yerekanye urwego rwiza uretse Norwich yo bigaragara nk'uko byananiye gatoyi reka jewe tugira tuyage ku mugwi nk'uko twabibwiye abakunzi bacu ku mugwi ufise amahirwe yo gutwara igikombe nuwahe mugwi ndayisaba ubona ati uyu mugwi n'ukuri atagiciyemo atakibaye kibi igikombe barakibona nubwo muri Premier League vyemera bibaye kuko n'urukino
rwa nyuma
barashaka kurubura reka igikombe nkuko Liverpool ntigeze gukibura kurukino rwa nyuma
neza cyane cyo kumera Manchester City ni Manchester United imyaka iheze byarabaye aho byagiye gutatuka kurukino rwa nyuma na nyuma rero jewe nkuko bivuze nakubwiye yuko dushaka kubihuriza ko ibyo bintu ushaka guca wiyumvira yuko no bo ubundi bwo burabona gushika ubu imigwi isa n'iyinga nyinshi ry'imigwi mikuru isa n'iyiri imbere bana
manota
13
urumva
baregeranye basa n'abegeranye biragoye gushobora kuvuga ngo bimeze uku mugabo je ushaka kugaruka ku mugwi wa Liverpool ariwo wayitwa ugitwaye muri sezo yaheruka turetse iyiheze ugitwaye ego
ndashobora ugitwaye rusha Manchester City
ni ukuvuga ndashobora kugaruka ko mfatiye ku bintu nka bitatu icya mbere ndahera kuri coaching urabona ujya mutama Jurgen Klopp ujya mudag ni umumenyereza abizobereyemo arabizi wewe kugira ngo ashobore kugira icyo bitaro kuritema ashobore kugura abakinnyi arabanza akaraba bajya ba Thomas Tuchel akaraba abantu nze ba Manchester United akaraba ba Arsenal akaraba ibyo bigira we ababwira ati nimugure mwongere mugure yego mugere musubiri yaramubyanditse no kuri Twitter yiwe akavuga ati icyo nzi cyoco ni kubera ni uko abakinnyi baja mu ntuze mu kibuga ari abakinnyi 11
ariko nawe yarakoze ikosa rikomeye muri uwo mwaka uheze nta kuntu wambwira umugwi ukomeye nka Liverpool ushobora kubura Van Dijk bagaca baba nk'impfuvyi neza
bika nka Van Dijk wenyine burya nimba warabonye abantu bazi kudefanda neza bazi kuzibira neza harimo umukinnyi uta Gomez arazi kandi bazi ko bari bagwariye rimwe hafi bose bityo bituma bazana abandi ba myugariro bakuye mu migwi nka za Bristol ntujye yavuye muri Bristol
cyangwa bakuye mu bana
usanga batamenyeranye byatigeze guca ahungabana ahubwo nanone ugenda mukeza
cyane
bagwariye rimwe arabura imbwa n'imbwebwe arabura ica fata n'ica reka ukaburabona ko yananirije araguma muri ibyo bibanza bine bya nyuma bizotuma akina urukino rwa nyuma kwabura iya bita Ligue des Champions kuko asanzwe ari mu ntuze mu rugo rutonde rw'uyu mwigwa rero mfatiye kuri ico urabona neza yuko amaroko iwe wagira aratandukanye n'ay'abandi akoresha amafaranga uretse ko n'abajya bakinnyi be bahembwa amahera makeya agira n'amaroko akenewe kandi make anazimbutse wanashaka
nico bagira abafena n'uyu mugabo Mohamed Salah
neza cyane gose
ati jewe ugwe gongeze ko kaba mu mpemba ya mahera n'uko ushobora kuvyemera
kandi niwe yitwe ko ahembwa amahera menshi hajya Mohamed Salah nawe wa mbere muri Liverpool
yego
abandi nk'aba ba Divock Origi aba ba Sadio Mane usanga bahemba rumweru bana rumweru umwe mbuga kubera umugwi basanzwe bawukunda neza cyane je ndashaka kuvuga yuko uwo mugwi wa Liverpool ari umugwi ushobora
kugira amahirwe yo gutwara hipo ugambere ubivuga ufatiye kuri coaching cyane
umumenyereza
ego umumenyereza
neza cyane
ica kabiri
kacangaruka kwibamyugariro urabona bagarutse
bagarutse
kandi basanzwe bazina
baraguze na mushasha
baraguze n'undi mushasha
yavuye muri Leipzig Konate
binware nawo nyine akora muri defense centrale acari mutoya kandi urabona yuko nawo nyine ari karakinana nabo nanye ndama ntuze ya mantre murabona yuko barazinanye aramaze no gukina na match y'intunze ya Liverpool. Mvuye ngaho nkaca ngenda kubijyanye n'abakinyi. Abakinyi urabona duhereye tugiye muri ntunze ya twavanjije gato tugenda muri hagati mu kibuga. Urabona yuko uyu mu Fabinho ukaza kuri wa James Milner n'abantu nabo nyine bamenyeranye tutibagiye mu Henderson ugiye imbere ho ucubona bajya ba
urana yuko ucubona isiguro ya Liverpool ugiye imbere
neza cyane urana yuko akariro ni ka kandi nyine kagumye ari ka kandi nyine ntibigeze bamera nk'abarorasha kandi uri kuraraba ubu Mohamed Salah ari karagabanya ka kantu ko ka egoisme
ko
kwigumiza ko mukira atawurekura urabona barashari babandi nyene uretse yuko naba ba Joto bande barashari muri forme zimeze neza ikindi naco urabona ubu gishura kuyiha amahigwe nagomba guhereza ko ni uwo mukinyi wa 12 hajye barashaka kuba baragize ibibazo bitandukanye kubera batabona wa muntu ari
nyina babatama urabona mwa komenduru barse gace tsinda
neza cyane gose barafise ikintu biyita umukinyi agira 12 ko bagize amahigwe rero ama adakaba yasuye kwakira abantu ababahagarikira ababashigikira kuvuga abafana ubu rero bigiye gucika ibindi bintu nicyo gituma ubona yuko kugenda kuyitsindira nk'iwabo ari zoba ari nk'ikintu kidashoboka kigoye zoba ari nk'inkoko
uno munsi jewe nkuko
nibaza ko tuza kubihuriza ko kriyate
ndushaka kubihuriza ko nawe
ndushaka kubihuriza
bikunda
ndushaka kubona yuko
Liverpool ndafite ibintu byinshi ndayihora mugabo no musi je muvi nk'amahigwe nkuko nawe uhaye amahigwe ntiwamaramaza muri Ligue des Champions
yego
no musi ndaha amahigwe Chelsea ndikubera iki Chelsea no mugwi ubwa mbere na mbere ikintu cya mbere gituma ndabaha amahigwe ni kimwe wari kuravuga cha coaching cyangwa cy'umumenyereza kuko umumenyereza wabo ni umumenyereza amaze kubamenyera ni umumenyereza azi gufata ingingo ikenewe mu gihe nyacu no musi rero ndamuha amahirwe akurikira kuko yamaze kumenyera abakinnyi yamaze kumenyera uko bakina baramuhaye n'umwanya wo kongeramo ingufu shasha nk'uyuruka kuko urabona ko bari bafite ikibazo cy'umuntu 19 hama ikintu kigira kabiri gituma ndabaha amahirwe Chelsea nuko ari umugwi ufise ni ya system de jeu nyine nako ndavuga bafise uko ba system de jeu zibiri bashobora gukina bahanahana imipira kuko bagutsinze umupira bacha bawugumana bakawukwima iyo batsinze naho barafise ubushobozi bwo kuva inyuma bakagutsinda kuko barafise haze Thiago Silva haze Lukaku haze Rudiger aragutsinda haze Kante aragutsinda ni ukuvuga umukinnyi wese arafise amahirwe yo gutsinda
ibyo ndabibona
ikindi kintu kibongerera amahirwe ni ukuntu babanye abakinnyi ukuntu babanye vyonyene birakwereka yuko hariho uravye nk'ukuntu Jorginho yakiriye
aho nyene rero uri kuravuga niho nico kintu kinyereka yuko nico cerekana yuko ahubwo nico kizoyibuza amahirwe urozi ko ico kizoyibuza amahirwe gushika uwo mugongereza Chelsea niho ufise imigwi ibiri inganya warubizi nabyo
ego barafise no kuvuga usohoze aja kurushaho bwo winjiye
aza uwinjiye arushuhoze niko bimeze no kuvuga ivyo nabyo nkunka karorero uri kuraraba bizohava bimucanga abure uwakinisha no wareka
ibintu bitamucanze muri Champions League ntibigiye kumucanga muri Premier League
hari habandi yazanye hari habandi bakinyagiye kuzana
ba Saul Niguez
ukinisha Saul Niguez na Jorginho arashaka kuzobura ukuntu ashaka kugirana ngubu nka karorero reka ndaguha karorero sinzi ko warabye urukino rwa Chelsea yakinye na Tottenham Hotspur no kuvuga yatanguye Edouard Mendy amugumiza hanze ashayo ariza baraka kandi byaranze kumukwegera ku nshuro nka zitatu nguyu Kante yagiye kumushirayo amazi kubona yuko akeneye ibitsindo kandi urana ko byahavuye biba ariko ntibizokwama biba hari ikindi kintu nagomba nakubwire ufatiye kuri kahise ka Chelsea sinzi ko umaze kubibona iyo Chelsea urana ko ariyo twaye igikombe cya Ligue des Champions ni gake hari ibintu bavuga mu kirundi ngo umwana ntashimirwa kabiri Chelsea ntikunda gushimirwa kabiri gakurikirana sinzi kurabibona
ngiye ndashobora kuba kuri Thomas Tuchel Arsenal, Prito, Liverpool. Maze gutsinda ibitsindo bitatu kubusa inshuro zitatu. Chelsea nuko bimeze.
Na Chelsea niko byagenze
nibyo. Igace tsinda bibiri kubusa Chelsea na Liverpool nuko bimeze.
Cyenda byibuka
nibyo. Bacabanganya hagati yabo rero kimwe. Liverpool yagira atamba yanganije na Chelsea kandi bari bafite rouge.
Neza cyane.
Bari bafite karata y'umuhondo mugabo bagenda baryohewe
ashako na kanyisolite na dinari urazi ko na dinari imaze kukabona
ego
ahantu se ndorangiza ntabwo ya kanyisolite abafana ba Liverpool never walk alone
never walk alone
uribuka mu gikombe cya nyuma cya Buraya ya Ligue des Champions uribuka igihe Karius Loris Karius atanga umupira akawuhereza Benzema Benzema nawe azi ko adafite akamuhereza ati
Asa nkure
acatera mwinjiza abafani ba Liverpool aho bageze gushika ubavuga ati duhuye na Karius amashe ndamurya inyama
ndabibukije abantu bose
ndabibukije rwose cyane ndanabibutsa yuko Karius akiri umugardien akiri umunyezamu wa Liverpool never walk alone acara umugardien wawe muzomubona agaruka
turabashimire mwadukurikiye tunabakeza kuko nimwagize amahitamo mabi ahubwo mwagize amahitamo meza kudukurikira reka rero dusubire guhura mu bindi biganiro bikurikira duhurire no kuri page yacu ya Facebook muze murasoma inkuru zihaca kuko abari inkuru ziryoshe cyane nivyo tubifurije rero kuzosubira guhura dusubire guhura namwe mumerewe neza namwe murafite ico muvuga kuvyo mwabonye kuko ntitwabihurije ko byose commentaire nico ibereyeho rero turaba
Neteje narinda bike bantu yendo babira yuko tuzosubira mu rundi rukurikirane mu kindi gice gikurikira cy'ikiganiro ciao ciao
yeah.